Ko Pōtinga Māngai o te Kaunihera Whānui o te Rohe o te Matau a Māui kia whakapau i te 80 miliona tāra ki te Pāpuni Wai o Ruataniwha. Toko ono ngā Māngai i whakai, toko toru i whakahē. Ko te whakaaro ia Matau a Pāpuni Wai rā e ruirui atu te wai ki te 30 mano heketea whenua pāmu i te Matau a Māui, me te aha he whenua e rā e raru ana i te taurakitanga. Engari, me whai pūtea tau a Pāpuni Wai i ngā umanga, ngā rōpū hapori, ngā iwi me ngā rōpū whairawa kia tūwai, anō te timatanga o te tau nei i whakakore ai a Ngai Tahu, rāua ko Trustpower, i wā rāua pūtea ki tau a kaupapa.